Molo amkelekile. Kuthiwa ke u-f ka-x ngu-9 ongaphandle ku-x onyuswe ngesibini okanye u-9 minus x squared ngesilungu. U-g ka-x ke ngu-5x onyuswe ngesibini odityaniswe no-2x odityaniswe no-1 futhi. Kuthiwa ke wena fumana u-f odityaniswe no-g ka-x. Into ke eyokuqala efuna uqatshelwa apha yinto yokuba xa kubhalwe lo f odityaniswe no-g ka-x iyafana nokuthi lo f odityaniswe no-g ka-x iyafana nokubhala u-f ka-x u-f ka-x odityaniswe no-g ka-x. Iyavela ke into yokuba lo f odityaniswe no-g yi-function entsha eyenziwa ngokudibanisa le function ka-f nale function ka-g. Kuyalandela ke ukuba kumele sidibanise le i-function ka-f nale ka-g. Le ka-f andithi ngu-9 minus x onyuswe ngesibini. Ngu-9 ke minus x onyuswe ngesibini. Loo nto leyo sizoyidibanisa nale function enikelwe ngu-g ka-x. Loo nto leyo ngu-5x onyuswe ngesibini odityaniswe no-2x odityaniswe no-1 futhi. Ke andithi u-f ka-x xa simdibanise no-g ka-x sizofumana yimasophinda sizibhale nje into apha siqiniseke ngento yoba zizohlala ncam apha engqondweni izinto. Ngu-9 minus u-x onyuswe ngesibini odityaniswe no-5x onyuswe ngesibini odityaniswe no-2x odityaniswe no-1 njengoba besibhalile apha ezantsi. Loo nto ke leyo sizoyiphungulula, sizoyisimplifya ngesilungu. Ke sizoqala ngokususa i-brackets le migca emgotyiwe apha emacaleni. Loo nto izosinika u-9 minus x onyuswe ngesibini odityaniswe, andithi i-brackets masingazihoyi, asizihoyi tu ke ngoku. Loo nto edityaniswe no-5x onyuswe ngesibini odityaniswe no-2x odityaniswe no-1. Ke amanani apha ano-x onyuswe ngesibini mabini apha. Ke sino-5x onyuswe ngesibini minus u-x onyuswe ngesibini. Loo nto izosinika u-4x onyuswe ngesibini. Andithi loo nto sifumene ngokudibanisa lo negative x onyuswe ngesibini nalo 5x onyuswe ngesibini. Linye qha inani elino-x qha ke sizoshiyeka nalo 2x eyedwa o-positive. Futhi sigqibezele ngokudibanisa u-9 no-1 sishiyeke no-10. Sigqibile ke ngoku u-f odityaniswe no-g ka-x ngu-4x onyuswe ngesibini odityaniswe no-2x odityaniswe no-10. Le sisandukuyibhala yi-function entsha efunyanwe ngokudibanisa i-function ka-f nale ka-g.